Akwasida afahyɛ ɛkɔ so ɛwɔ Dunkwahene. Ɛno ɛna nana ɔbɛnniako Dunkwahene ɛde tu gya kyerɛ. Totofoɔ a wɔsi ɔfe no so a ɔreyɛ adwuma ɛresɛ nsuo no ɛnyae saa nneɛma bɔne a ɔreyɛ no. Ɛno na ɔde tu gya kyerɛ nso a galamseyfoɔ a wɔnsan asase nso wɔnyae deɛ ɔreyɛ no. Mpo ɔka de kyerɛ wɔn sɛ sɛ wobɛtum afugudeɛ no koraa a ɛne ɔtu wie a ɔnkata so a buroni bɛka sɛ reclamation exercise no ɔntumi nyɛ ne ntumi mmoa.
Ampa.